kazi gatoya ndindira urahinge
Samanari wamanaranga
Nge gatumu kandi turirimba
Samanari niyanganira garenganyo
Ke fine katutangura
Singagenda ngarura kengu mwami
Mwo twidondora
Amazina ritwa Yves Kami kiwe ariko benshi banzi ku izina Yves Kami ndi umwarisiste wa ngaha mu Burundi nkora umudiho wa Afro Blues
Izina Kami cyaba cyavuye he
Naba abakunzi banje bumviriza umuziki wanje bararicagaguye riva muri Kami kiwe murabyumva
Uvutse ryari uvukira he
Navutse itariki 2 mu kwa kabiri mu 1987 mvukiye ku muyebe imwaro
woba wize hehe haba wigiki
na hejeje droit nari natanguriye muri université y'u Burundi ariko nayihereje muri université de la Tanganyika
Kami atamuziki ni nka
umuziki ubwa mbere umuziki ni wampisemo kama tam ni nka maraso atembera muri je ningabira imana yampaye muziki urumva kama atamuziki usanga ndi umuntu ajonjogoye Ata muziki kami ntiyobaho.
Umuziki kuri wewe ni nk'iki?
Umuziki kuri jewe ni taranta Imana yanshizemo ntegereza wa kuguma ndamvomerera kugira ngo ngere kure kandi ngire icyo mfashije ikibano canje ngire icyo mfashije abakunzi banje.
Hajye wowe watanguye kuririmba bigenze gute?
Nkiri umwana natanguye kuririmba muri Sunday school aho ni muri eglise ya Methodist no kuvuga nari mfite imyaka 5 ariko professionnellement natanguye muziki mu 2007 aho niho natangura gusohora indirimbo ya mbere kubera nari namaze kumenya kuvuza gitaa ego aho niho niyo ntanguye muziki wanje
naya he instrument wabuze kuvuza
nazi kuvuza gitaa piano buke ingoma ariko hariho n'indi instrument nakoze n'invance itwa akame nayo ndayivuza
igicurarangisho akame wakoze mu 2018 uducira ku mayange ingene wagikoze n'ingene bagikoresha
cyaje ndiko ndanywa inzoga yitwa Malt nari ndyohewe nari muri vibe nziza mu bisanzu je ndakunda kumviriza amason son yari yo yose ndayivanganya n'umuziki ndayiholya n'umuziki niyo numvise inyoni numviriza note y'umuziki rero ndiko nanywa ka Malt nabonye urugero gwa Malt ruri mu icupa udoze ko na manota atandukanye iyo urugero rw'igenzoga bon no kumazi niko bimeze iyo urugero ruri mu icupa ruri hejuru utora ijwi riri aigu uko bitera bimanuka biba grave ijwi ryo hasi naciye numva yuko bishoboka yuko ushobora gukora interval y'amanote bivanye n'icupa n'urugezo rw'amazi ruri mu icupa
ninde muntu yama kuba hafi misi yose mu mwuga wawe kuririmba
abamba hafi ni benshi ariko navuga umufasha wanje aranshigikira arampanura akamanura mu ma projets mba mfise
tubwire abarimbyi batatu ba mbere wemera cyane gose hano mu Burundi
umuhisi cyancu wa misi aranyinspira cyane gose hari benshi abari ko barakora ubu ni benshi ariko none avuga yuko na kidumu aranyinspira na sogo babahaga
niyahe ndirimbo ya mbere nyine ya indiri kuri hit igihe wari uri muri Afrique du Sud bavuze
ya oya nta ndirimbo nimwe numvise kabisa yego
abaririmbyi bahariye hari ikintu baba barakwigishije utoba waruzi
nta mwanya wo guta bafise ntibasinata byaranyuguruye umuto cyane kuburyo ni industry iri hejuru cyane kuburyo abartiste nta mwanya wo guta bafise barakora cyane
Mémoire yawe yavuga kuri droit d'auteur none wibaza ko hoba habuze iki kugira ngaha mu Burundi yubahirizwe
nta kintu na kimwe cyari kibuze kubera ama instrument juridique yose arahari ahubwo icyo noterera nuko abakora muri obedea bagerageza kuza bashiramo gushaka uko gushaka nako kandi bakongereza ko kuza bararahura ubwenge ukuntu mu bindi bihugu bikogwa
wibaza ko ari gike cyo tuma abartiste babishwaho n'ibikogwa byabo
nuko abagwiza tunga ubwa mbere ho bashiramo uburyo haboneka abantu benshi bashira uburyo mu bartiste kubera abartiste bafise amatalanto bafise amadiyama bafise or talani or ni ba exploite bashobora kumenya ukuntu bayidandaza
mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi Yves Kami ibona gute
imana ni ibibona ariko ndafise ibyifuzo byinshaka kugera ko nuko noba nagize icyo ni mariya jewe kandi nkagira n'icyo mariye sosiyete y'u Burundi
Samanda yari washatse kuvuga iki
ni indirimbo ivuga ku mugani wa Samanda yigisha ukuntu abarundi twakoresha neza ubutungane yigisha ukuntu abarundi twogerageza imbere yuko habaho urubanza rucibwa abantu bumvirizwe nico Samandari yashatse kubwira umwami
Still blues mu Burundi shango ni yabataba hajye nibyo
ugambire Still ya blues yavuye ngaha mu nanga ni nanga yangaha iwacu canke ibicuba by'iwacu ugerageje kumviriza irya histoire y'umuziki wo muri Amerika n'abacakara bagiye bawuvanye ino rero ntitwovuga yuko ari yabatama ngira ni kubera ari blues nyene ari ya kera sinavuga yuko ari yabatama
turavye umuntu aririmba n'umuntu asaba followers benshi ndera umustar muri aba babiri
aho n'umuntu agira comedy aragira aba followers benshi je nibaza yuko talent ni talent kandi talent ahiri iribonekeza ntirabira kuma views umuntu aba afise sivyo nibaza
muri je imbere magazine utwimvira kwiki hari ico ubona utunegura
nta kintu mufise je imbere mushobora guhindura ahubwo je imbere je mbona neza yuko mutera mu je imbere ngo ari je imbere nyene ni ibintu byinshi nipfuza gusaba je imbere Jimbere ni gire studio Jimbere ikora imigambi myinshi y'aba artiste ego nk'ubu twaryoherwa nka Jimbere ifise studio ya live streaming aho aba artiste baza kuvuza live bikaboneka cyane Jimbere ndabipfurije imigisha
tucishirize ko rero Samanda
ati ngangenda ngarurake ngumwami Samandararagiye akanaga yukami ingingumwami kandashimitse muhakarari bwami umwamaremerwa aragondoswa muhakarari bwami iminsi iragenda iyindi irahita Samandarabigami